And so, In kuna vuwe sili abu Bible kuna jama Roma chapter 3 verse 23. Masifunde songe kuna jama Roma chapter 3 verse 23. Iti kaloku bonke bonile baya labalaba kubukaukauli abunu nisewe mutiko. Sifunde kumogu paku verse 25 iti uThixo wamisela uYesu ukuba abe lidini lokungcengcezela izono zabakholwayo. UYesu Kristu lidini lokungcongcozela izono zabantu abakholwayo. Lona ithi ukuthi sonke sona, itsho phana kuverse 23, ithi sonke sawa phansi kobuqaqwalo bukaThixo sasulungiselelwe. Lona ithi ukuthi akho mntu unothi ulungise ngokwakhe, sidinga uYesu Kristu asilungise ngokugqibeleleyo sifane naye. Ngiyayithanda le ndawo inkhumbuzo yobana nengehla ndazi ukuthi ndingumntu ndiyona mihla yonke ndidinga uYesu, ndidinga igazi lakhe ze lona lingxengxezele izono zam. Thina amaXhosa siyawuyazi le nto yobana akukho xolelo lezono ngaphandle kwegazi. Siyazi ukubana kungekho bomi ngaphandle kwegazi. Igazi likaYesu Kristu lilona gazi ligqibeleleyo. Siyazi ukubana xa abantwana besemakhaya mhlawumbi umntu uyachama unengxaki besisixhela ibhokwe ukwenzela uba singxengxezele laa nto yalo mntana ayenzeka kuye siqondayo ukubana ayifanelekanga phekhaya. And so uThixo ke ngoku usinika unyana wakhe uYesu Kristu into yokubana azokungxengxezela amanxele ethu, iziphoso zethu ze thina sibe nyulu ngegazi lakhe elinamandla, eliphilayo, elisindisayo, elixolela izono. So le nto ngiyayithanda ubana apha kwaXhosa ibufana kodwa asiyiyo. Xa sifunda kwizibalo kwi-Old Testament siyava into yobana abantu babexola izono ngeebhokhwe neegusha kwakunye namahobe, kodwa uThixo ke ngoku wabanika uqophuso omtsha onguYesu Kristu ze ke ngoku bangabi nawo babephinde bayongxengxeza minyaka le mihla le, kodwa ngunyana kaThixo uYesu Kristu kube kanye laphakade uYesu Kristu axolele izono. Kungaphindi ke ngokubekho into yobana funeka umane uxhela ibhokhwe, funeka umane uxhela igusha, funeka umane uyoxhela inkomo, uyoxhela ihobe. Le nto yenzeka kanye ngonyana uYesu Kristu, unyana kaThixo. Eso masibe into yobana umntu usindiswa ngokuthi athi yena akholelwe kuYesu Kristu, unyana kaThixo. And so uthi ke usinde ke ngokuwena kwizinto zokutshabalala. Kuba kaloku ukuba ukhona uYesu Kristu malithethe nyani intshabalalo ikujongile. Uyahlala uzibuza ukubana kutheni makenza le nto kungalungi, kutheni makenza le nto kungalungi. Ndingatsho into yobana apha kuYesu Kristu kuzoba mnandi, kodwa uYesu Kristu sisithembiso sobomi naphakade, ubomi obonelisayo. Selungenanto uthi wonele, selungenazihlangu uthi wonele, ungenakutya etafuleni. UYesu Kristu ngumonelisi wabantu wezinto zonke, kuba yena ngumbhani womphefumlo. UYesu Kristu nguye imbamba siphile. And so masikhumbule ukubana ke ngoku sisindiswe entweni kwizinto zokutshabalala ezitshabalisayo, izinto zikamoya. Kuba kaloku ukubana awusindiswanga uYesu Kristu, ukhona omnye umoya oza kwangwemela, ukhona umoya ozohlala uqoqoze ubomi bakho, lo ungalunganga kungendawo. Eso sikhumbule nobana sonke singabomi, sonke sawa phantsi kobuqaqawuli bukaThixo sasibulungiselwe nguye. Kodwa uThixo wathi unyana wakhe uYesu Kristu abe lidini lokungxengxezela izono zethu. Namhlanje kunike sazi nobana asibize egameni lakhe siyakwazi uba izono zixolelwe, izono zethu ziyaxolelwa. And so sithi sisinde ke ngoku itshabalala, sithi sisinde kungabo ngoku sithiwa ke ngoku mna ndisindisiwe. Xa sikuthi ndisindisiwe, ndisindiswe kwizinto zikamoya ezinobungozi, apho bomi bam bekungayi ntweni, apho bomi bam bekusiya kwintshabalalo, ndisinde kwantshabalala ndaziswa uYesu endlini yakhe. Xa sifunda kwincwadi kaYohane chapter 3 verse 16 siya abantu abaninzi bayazi leyo, masifunde phana kuYohane chapter 3 verse 16 sibe kanye kanye uYesu ubukhe ba ubukho bakhe yintoni kanye kanye emhlabeni. Yohane chapter 3 verse 16 ithi apha kule mibhayibhile, kaloku uThixo ihlabathi ulithande kangokuba ude wanamnyana okuphela kwakhe ukuze wonke umntu ozinikela kuye ngokupheleleyo angatshabalali. Uyava ke ngoku uthe ukuthi uzizo kaYesu yayilusindiso kubantu kuluntu ze kuluntu lungatshabalali, nto nje lufumane ubomi obungunaphakade. Mayifunde kwakhona, kaloku uThixo ihlabathi ulithandile, ulithande kangokuba ude wancama unyana wakhe okuphela kwakhe ukuze wonke umntu ozinikela kuye ngokupheleleyo angatshabalali koko abe nobomi obungunaphakade, ubomi obungenasipheme. Xa sifunda phaa kuverse 18 siqhubeke nalaa verse 1 ithi, lowo uzinikelayo unyana kaThixo akagwetywa, kodwa lowo ungazinikeliyo selegwetyiwe kuba engakholwa kunyana kaThixo okuphela kwakhe. Loo nto ukuthi ukuba awukholwa kunyana uYesu unyana kaThixo selugwetyiwe, kodwa ubu uyakholwa kuye ngokupheleleyo uyawunikwa ungunaphakade. And so loo nto ukuthi uyasinda kwatshabalala, uyasinda ngalo mzuzu umthetho uYesu Kristu, ngawo lo mzuzu lona athiwo ndiyankonkoza othandvula intango ndawungena ndidle naye. And so uyayazi nobana ikhona into ethi namhlanje thabatha esi sipho sokunaphakade, esi sipho ndisiphetheyo namhlanje asigqithi asiphelelwe. And so uthi uYesu ongena ngam uyosindiswa, ongena ngam ndiyomsindisa. And so ndiye kuthi uYesu ulicango, uyingcango evulela kubomi obungunaphakade. Uthi ezwi lakhe, akho namnye oya kubawo ngaphandle kwam, akukho namnye oyaphi kubawo ngaphandle kwam. Nami khe ndive abantu besithi abantu, hayi mna umama uyakhonza and so nam ke ndisindisini. Bantu sekhaya ndikunxena inyani namhlanje lobana xa utata ekhonza endlini ukhonzela yena, xa utata ephakama esiye ecaweni uThixo enkulu Yesu akanquleli wena, angakuthandazela kodwa le ayithemba ukuthi wena usindisiwe. Ingaba yena usindisiwe ukuba wasenza isigqibo sobana athabathe uYesu unyana kaThixo aphile ngaphakathi kuye? Usindisiwe uba wenza njalo, kodwa wena nyanani okanye intombi yakhe awusindiswanga kuba le nto uthi uThixo uYesu wayemthumele kubantu bakhe, kubantu bakhe bonke, zangabothumele kubazali bethu okanye uThixo zangamthumela uYesu Kristu kubantwana. UYesu ngowomntu wonke, ngoweluntu. Bona sekhaya, xa umntu ekhonza loo nto yathetha ukuthi uba nosisi. Ukuba wasenza isigqibo sobana uYesu Kristu umthabathe uvuma uba uyinkosi nomsindisi, loo nto ithetha ukuthi wena usindile kwatshabalala. Esuba xa wambi yasikhonzeli bantu, xa usiye ekhaya, xa usiye emonzweni wena uyokhonza uYesu uyomnqula, uyomnqulela wena ubomi bakho, wena umphefumlo wakho usindile kwintshabalala kuba wena uthabathe uYesu ngokokunyanisekileyo nokupheleleyo. And so masazi into yobana ukwamkela uYesu yinto yomntu ngamnye, lumcumelelwano lwakho kunye noYesu Kristu. And so akuzidinga ukuthi ulinde umfundisi akukhokelele kuYesu Kristu, kudingeka into yobana wena xa uthe wawuva lo myalezo uguqe uvume ngomlomo wakho uYesu Kristu uyasindisa. Nawo mandibuza mhlawumbi uyabuza bekhaya yobana kanye kanye umuleko yenzeka njani, uYesu Kristu usindisa njani? Masifunde incwadi yamaRoma chapter 10 sizova kapho yobana uYesu usindisa njani. Kuncwadi yamaRoma chapter 10 verse 9 ithi apha chapter 10 verse 9 xa siphendula umbuzo nobana ke ngoku ndenze njani ukuze ndisindiswe, funeke ndithini ukuze ndisindiswe, ithi ke ngokwapha kuverse 9 ukuba wena phekhaya uthe wavuma ngomlomo ukuba uYesu yinkosi wakholwa nangenhliziyo ukuba uThixo wamvusa kwabafileyo uyosindiswa. Kaloku umuntu ukholwa ngenhliziyo aze abe lilungisa phambi koThixo, uvuma ngomlomo aze asindiswe. Esuku lelo funeke ibe yinto ehambelana ngokomlomo, uyayivuma ngomlomo kodwa inhliziyo yakho funeke iphile ikholelwe ubana uYesu unyana kaThixo wamfuthi wamvusa emangcwabeni. UThixo wamvusa uYesu emangcwabeni, uYesu uyaphila. Namhlanje ufunda ubana wena uve le nyani ngaye nothando lwakhe. Namhlanje uthi kuwe mntana ekhaya, mama ekhaya, sisi bhuti, malume, makazi, dadobawo, mkhosi, sibari, namhlanje uYesu uthi ndinqonqoze emnyango othi andivulele ndiyongena ndidle naye. Lo mithi ukuthi namhlanje uYesu ufuna ukuzisela impilo engunaphakade. Nafunena sazi kobana xa ubomi bethu budlakadlaka funeke sibuse kumenzi wabo. Namhlanje ungafiki nobana apha ekhaya unengxaki onayo ongayaziyo uba uzayisombulula njani, akosidingo sobana uyodibana ne-counselors. I-counselor yakho ephakeme nguThixo eyokwaziyo ubana ulungiswa njani wena. Kubana kuyena wakwenza. Sinezisenzayo ngamanye amaxesha intobana uthenge i-washing machine phakaLouis uze nayapha endlini, unikwa incwadi phakaLouis intobana le ncwadi isebenza njani kanye kanye. Ngamaxesha amaninzi ke thiapha emakhaya la ncwadi ncinci siye siyithathe siyijule ngapha kwekhabathi okanye soyifaka emgomeni. La ncwadi isinika intobana le washing machine lebayenziwe kwaLouis isebenza njani, ukuze ikugcine ixesha elide funeka uyiphathe njani, yintoni imiqathango emiselweyo kulaa ncwadi ubana le washing machine iphathwa njani. Ke thina siyithathe i-washing machine siyisebenzise ngendlela engathongo phaa kulaa ncwadi kuthiwa yi-manual. Emva koko umashini unethumanzi usendlini asuke ophuke. Kwenzeka ntoni emva koko? Asibuyiseli phaa kwaLouis ukuba le ncwadi yatsho uba ukuba lo matshini umnika ingxaki umbuyisele ekhaya. Kuba siyakwazi ubana wethu enjani, thina siyamthatha la mashini sise esirhobeni abafitshane kootathera kwizitele ezifitshane. Utathera ke naye okanye la mntu esitendini uzawufika ayityhuthule okanye aphathe izinto angazaziyo ukuphelele into yobana zazenzelwe kuba mazithini. Kufana nathi into yobana xa sinezigulo sibethakale ebomini sifuna amancedo amasinyane silibale umenzi wethu umdali wethu wasenzayo uba siphathwa kanjani. Funeka sifune ntani yena aze yena asilungise ngokugqibeleleyo. Ezi zinto sizisibelayo la mancedo amasinya amsinyane sile kwakuwo awasazi into yobana ziphathwa phi. Awasazi uba siphathwa phi. Xa boyithenge khona bazawuyazi nobana ibotshwa phi xa injike ngoku. Eso kufana nathi xa sinezinto ezisiminxayo ebomini funeke sibuyele kumdali wethu uThixo nobana bawo kunjeke ngoku. Yena uyayazi ubana masithweni uyayazi. Eso kungangoku ndisithi ke xa sisindisiwe xa sithabatha uYesu Kristu unyana kaThixo ngokusivuma ngumlomo ukuthi yena uyasindisa, usinika ubomi obunaphakade, ubomi obonelisayo, usibuyisela nesidima sezinto ezamkhale kuthi. UYesu Kristu unguye okwaziyo uxolela asuse zonke emntwini. Nguye yedwa ongosidingo sobana ubuyelele. UYesu Kristu wamkelwa kanye aphile nawe ubomi obunaphakade. Umamkela kanye uYesu Kristu aphile nawe ahambe nawe atye nawe ubomi obunaphakade. Kungako ngoku usithi ukuba wena ukholwa sewugwetyiwe kodwa namhlanje ndikuwe usingile kumgwebo wena kuba kalokuthi uYesu Kristu lo muntu othathe mna ngokupheleleyo usingile kunjabalala uyasinda kunjabalala eso masifunde bana sizibele masifunuzimele kuba kalona ngomosebenzweni wawuse wedwa uyabonoza ngumama kodwa wawuse wedwa eso uYesu Kristu zange phazame uthixo uyayazi ubana umntu ufumana ukwanela ngokokuye uye uYesu Kristu and so mahlanje sulinda umama ayokhonzela ungalinda utata okhonzela okanye umalume okanye udadewenu wena lento ikuwe le nto ikuwe lele mthabathe ngokokwakho uthi Yesu Kristu ndiyakudinga ebomini bam Yesu Kristu ngena uphila nam ndiyavuma ukuthi ndingumoni ndiyavuma ukuthi ndinengxaki ndicela wena Yesu Kristu ndiqole izono zam zonke ngegazi lakho elinamandla eliphilayo hlamba izono zam undenze ndibe nyulu ndibe lilungisa lakho funeke sikhumbule ubana ubulungisa behlabathi ababusi mntu ezulwini ubulungisa abusi mntu ezulwini singakhupha imali ezingamezulu nomhlaba sinika abantu sinceda abantu sinceda nabagulayo siphisa abantu kodwa ukuba sinawo uYesu Kristu asekubona izulu and so amalungisa awangeni ezulwini kodwa amakholwa ekholwa kuYesu Kristu ngokupheleleyo ayatambona uYesu Kristu amakholwa atakhuluma uYesu Kristu ayathi ambona uYesu Kristu ukuba ke wena apha ekhaya uthi wathetha uYesu Kristu zani nonke ninabantu babulekayo ndawunika ukuphumla ndawuninika ukuphumla siyabulaleka benzweni elizweni siyabulaleka kungabe ngokuthixo wasinika unyanayo wakhe uYesu Kristu ze sifumane ubomi obonelisekayo ubomi obugqibeleleyo ngawo lo mzuzu uyabulaleka uyabulaleka maxa wambi nguwe wedwa uyazi uyaphela maxa wambi uyaphela awuthethi nawo wena mhlawumbi unika ithuba nobana ndifuna ukuthi uYesu Kristu ukhona neqhamu wakho thetha naye bika ukubuyelela kwakho kuye zisa konke okwakho kuye yena kunika ukuphumla emhlabeni impilo zinsuku zawo zonke uphila emhlabeni uma ufuna ukuphila thabatha uYesu Kristu ndiphela umbuzo wakho nobana ndenze njani ukuze ndisindiswe iyintoni usindiswa ndine ngamagama afitshane ukusindiswa kukusinda kwinto eliyingozi impilo yosindiswa yona yeyokuthi xa umntu athe wathabatha uYesu Kristu amenze umhlobo umlingani inkosi utata umama ebomini bakho aze yena akunike ukuphumla uYesu Kristu wavuka uYesu Kristu walolisa incwaba uYesu Kristu uyoyisa akho nto inkulu kuye phambuso bakhe le ngxaba ujongene nayo ngalo mzuzu uYesu Kristu wayifela wadyakadwa ze wena ufumane ukuphumla wadyakadwa ze wena ufumane ukuphila wadyakadwa ze wena ufumane ukoneliseka yena wahamba ngaze ze wena ufumane ukunxima yena wathi walamba ze wena ufumane ukonela uYesu Kristu unyana ngathi usinda ngaye namhlanje masikhumbule ubana yena uyazithwala izono zethu yena nguye osaziyo ubana siphathwa phi thina singabantu bakhe and so ubizo lwami ubana masibuyele kuye usiqala masibuyele kuye usiqala uThixo yena ungu-Alpha yena ungu-Omega yena uqala izinto yena aphinde agqibele izinto akhona engaphandle kwakhe usuka enaphakadeni uya ekuphakadeni ndiyambulela uYesu Kristu ukuthi ngawo lo mzuzu uthetha nathi ngawo lo mzuzu mhlawumbi uYesu Kristu uthi kuwe thandaza ngawo lo mzuzu thandaza uthi kuye ndiyakuthabatha ndifuna ukuthi ubake ngalo mzuzu lobana ubuya funa uthandaza wathandaza kuye khulula uthezeba kwami wena masithi Yesu Kristu ngiyakuthabatha ngawo lo mzuzu ndikwenze impilo yami ndicela kuwe Yesu Kristu into yobana uhlambe izono zam uhlambe onke amatyala am uhlambe konke ukwenza kwam okugwenxa namhlanje ndiyavuma into yobana wena unguYesu Kristu osindisayo namhlanje ndiyavuma into yobana wena ungunyana kaThixo owathi watyakatywa ngenxa yam wena wavuka ze ndifumane unaphakade Yesu Kristu ndicela wena ngegazi lakho uhlambe izono zam uhlambe konke ukwenza kwam okungakonelisiyo wena namhlanje Yesu Kristu ndiyakuthabatha ube yinkosi ebomini bam ube ngumhlobo endidingayo ebomini bam ube ngumsindisi ebomini bam Yesu Kristu ndiyavuma ukuthi ndiyakudinga namhlanje iza izophila kunye nam izophila ebomini bam yanga ngosi Yesu Kristu engusikele namhlanje ngalo leli thuba ndiyabulela ngegama Yesu Kristu umfeli wethu amen.
Yeah.
ndiyavuya kakhulu nobana senze isigqibo kunye sobana samkele uYesu Kristu umsindisi. Iindaba ezimanzi zezokubana ngoku uzawuthi uphile ubomi obutsha obungafaniyo nakuqala, usukela ngawo lo mzuzu ungumntu omtsha, usidalwa esitsha, izinto ezininzi zidlule. Kodwa ke maxa wambi kufuneka ngoku nawe ke ngoku ungene kwinqanaba lesibini. Iindaba ezimanzi ubana ngoku iingelosi zijabula nathi, zivuyisana nathi emazulwini ngawo nobomi bakho othe namhlanje okubalulekileyo wanikela ngabo ezintyatyambo kuThixo. Ngoku ndifuna mawethu intoyobana sazi intoyobana ke ngoku le mpilo intsha, le ntsindiso kanye kanye iphilwa kanjani. Into ebalulekileyo ngokuba sivumele ubana singaboni, savumele ubana senza izinto ezingalunganga njengeziya. Kufuneka ngoku inguquko kwinto ezindala, kuba ngokwasemoyeni uYesu Kristu esisusile ezinye izinto. Kufuneka ngoku nangokwemehlo izinto ezenzayo siguquke kuzo. Funeka ngoku inguquko, and ngoku funeka ngusithexele intoyobana sifunde izwi kaThixo, sive intoyobana obu bomi buphila kanjani. Kuba le ncwadi iyasinika intoyobana obu bomi kanye kanye buphilwa kanjani. Bendithethe ngendiba nge-manual, iwashing machine i-manual yayo, nathi le yi-manual yethu yobana ubomi bethu basuphile kanjani. So ndikuwe ndiyakhuthaza emakhaya, ufunde le ncwadi, iza kunceda kwinto ezininzi, iza kukhusela kwinto ezininzi, izokusindisa kwinto ezininzi. Uzawubona abantu besiwa ecaleni kwakho, wena uphumelele ngendlela ngenceba zikaThixo. Kufuneke ngoku into yobana uve into yoba le ncwadi ithini. Uyabona ukuba ubulisela ubusiba niyanguguquke wenze okulungileyo. Uba useneyotivi yaloo nto endlini yakho, yithathwa uyibulisele kuye. Uba wayithengisa, iya kulaa mntu yocela uxolo. Ndiyathemba uYesu Kristu uza kukhaba, uzawuhamba nawe, uyawuxolelwa, ziyawuxola izono zakho. Ukuba wawubegadini yomntu namhlanje uYesu Kristu uthi ngokuguquka uye kulaa mntu womenze ububi uyokulungisa. Funeka sikhumbule intobana ngoku siphila impilo enyulu. Ukusela, ukutshaya, ukuhambe silala, ezo zinto ezo zinxamnye nempilo kaYesu Kristu. Kwaye owesibini uYesu Kristu uyazi intobana ezi zinto zakho ziyasinzakalisa. Funeka ziguqukile ngoku sithobe izwi likaThixo siva uthini. Ngoku funeka uthi ixesha uzibe ixesha mini nganye ufunde izwi, mini nganye uthandaze. Kuba le nto lunxumelelwano naye uYesu Kristu, ukwi-relationship naye ngoku. Funeka uhambe naye, uncokole naye, uhleke naye, ulile naye. Funeka ngoku ufumane nabanye abafana nawe, abanye basenkosini abafana nawe, abaphila impilo le ufuna uyiphila, ukwenzela uba kuncede apha endleleni. Dibana nabantu abaziyo intobana basindisiwe bayamazwi uYesu Kristu, uhambe nabo. Ufumane nebandla elizawuthi likwakhe lithi linkcenkceshele le ntyatyambo ke ngoku lapha kuwe ngaphakathi. Kuba kaloku isityalo asikhuli ngaphandle koba sinkcenkceshelwe, sikhuthalelwe. And so kufuneka nawe ke ngoku ezi sityalo uthe wasityala ke ngoku usikhuthalele, usinkcenkceshele ukwenzela uba sizokhula. Kuba kaloku kuyakhulwa apha kuYesu, funeke sikhule. And so ndiyathemba ukuba uYesu uza kuzisela abantu kwakunye nawe, uye ebantwini abalaziyo ilizwi, uhlale nabo, utye nabo ilizwi, ulisele nabo ilizwi, uhambe nabo, ukhonze nabo abantu abo. Ndiyamthemba uthi intobana kule ndlela ayiqale nawe nakule mpilo ayiqale nawe uyawuthi ayizise ekugqibeleleni nakwimpumelelo ngenceba zikaYesu Kristu. Ndiyazi ukuthi uThixo akabashiyi abantu bakhe, ndiyamazi uthi intobana akabadanisi abantu bakhe. And so namhlanje uqale impilo intsha, yiqale mntasekhaya, yiqale mntakwethu, ubhuti wam, mama, mtatam, yiqale malume, yiqale unethemba loba awuwedwanga. Nam ndikule ndawo ndizawuthi ndithandaza nawo ekhaya, ndimcele ukuthi intoba akongezele, usithandazele nathi. Kuba ngoku mna nawe singabantu abanye, silusapho olunye ngoku, kuba kaloku sithetha ulwimi olunye, uba uYesu uyasindisa.
Ngiyabulela Thixo, yami uyonwabeka impilo yakho yosindiso. Yami Thixo angikhusela ahambe nawe, akusindise kuhlakalweni, akukhusele kulehlabathi, akuzise kubulumko bakhe obungunaphakathi nokuqaqale bakhe. Ngiyabulela, uhlabo sathandweni. Amen.